uwo muzika rero ari ufite uruhare no mu mihango nko ku bantu si ugutandukira ariko ibyo byo gusabana no kwishima ugasa n'uwibagiwe ibibazo byagaragariraga muri ibyo byo kubandwa kuko izi nzogera yavugaga n'ibiki ubundi na muzika yayo ubwayo n'injyana n'ibiki byose byari ibindi muri ibyo mu bicurangisho mba navuze banavuze banongeyeho nako navuze banongeyeho ikinyuguri
ikaba ari inzogera mu mandwa niyo yakoreshaga kera umwana iyo yazereraga akaba icyohe akazerera umubyeyi we yajyaga ahantu baragura mu bapfumu akababaza ati umwana wanjye ko yazerereye abaye icyohe nzabigenze nte umupfumu nawe akamusobanura ati genda uzamubandisha kubandisha byakorwaga n'inzogera bigakorwa n'ikinyuguru yarangiza bakamuzana bagafata imbehe y'inyarwanda bagashyiramo ingwa bakayitoba bagafata ububabi bw'umuko bagafata ubw'umukunde bagafata byose bagashyira bakahambira bagashyira kuri iyo mbehe mu ngwa bakajya bayitora bayishyira kuri wa mwana ngo baramubandishije barangiza bagafata binego bakamushyira ku bikingi by'amarembo bakamuha icumu ngo yimire ibiza kuza nuko bagatangira bakanywa inzoga bakabaga bakanywa bakamubandisha barangiza imbyino bateraga baravugaga ngo imbyino bateraga baravugaga ngo yebisunziwe byasobangange yebisunziwe ijya kuganga yebisunziwe iganga igaramye yebisunziwe ngo tiriririri cya kini nacyo kikaba kiri hanga baba ndi rukaraba nkaba ndi rutukuza mbuga ndi nkubanyirajanza mushayisha n'icumu rigira ubwo imandwa bakaba barabanza kubandwa byabaga bivamo umuntu wafashwe n'intezi akaba umuntu akaza w'umupfumu akamubwira ati uyu munsi uzaterwa nudakora ibi ngo ubandwe amabanda abajura bazagutera bakwice bikavamo n'umuntu wasarishije umuntu mu muryango umupfumu akaza ari we muraguzi ati numubandisha zikanasubiraho umwana wawe azagaruka asubire mu murongo ati hari umuzimu wapfuye kera mu bwoko bwe wamuteye ubwo rero bagahamagara bakabandwa kuko babandwa ukabona wa muntu agarutse mu murongo arakize imandwa byavaga ku muntu wapfuye kera wo mu bwoko bwabo akaba yaguye nka kure mu mahanga umupfumu akakurasa ati uriya muntu wanyu waguye kure niwe muntu ugutereje umwana gusara cyangwa kwiruka nawe ugahaguruka ukajya kuri wa bandi bavura bateza inzuzi harimo n'abaraguza umutwe akamubwira ati koko uwo muntu ariyo ndabigukorera akaza akabikora ngo wabaga umugeneye nk'icyo uri bumuhe wa mupfumu yarangiza koko ukabona umwana arimo araga cyangwa yaraheze no mu mahanga ati n'umukorere ukamukorera ibi umwana wawe azaza kuko yamara kubikora ukabona wa mwana araje yabaga yinjiye mu muryango wa gakondo wabo utarabanzwe bamwitaga inzigo uwabanzwe akaba yiswe w'umuryango w'imandwa wabo wabagezemo uwo mupfumu bazanye uze kumubandisha yewe akaba ari ubiyobora ariko hari ibinego hariya wimira n'icumu ntabwo watinyuka kuhagera ubona yitakuma n'icumu ari ku marembo ubwo rero umupfumu akagenda abasobanurira hakaba n'igihe avuga ati zana ikimasa nibwo bikunda habaye ikintu kidasanzwe niho washakaga ubikorera iwawe inka kandi nayo ntawayikereraga mu ijosi nk'uko hari ishoka zitwa inyarwanda zikwikiye mu giti gipfumuye nk'inyamuro nabwo bakayikubita hano bafataga ibishyimbo bagafata umutsima w'amasaka bagafata n'ikigage ikigage nta rwagwa ngo rwitwa ishike ntabwo rwageragamo ikigage umutsima w'amasaka ibishyimbo biriho imboga z'amasogi n'amavuta y'inka ndetse byabaga nk'ibingibi bavuga ngo basohore umwana mbese umwana ntuzi iyo bamusohoye ko bafata urutaro bagashyira ubufungo habunda niko byabaga bimeze ngo ye bisunzi we byasubangange ye bisunzi we yijya kuganga.